onjengawe ongikhatha lela njalo.
Isuka namhlanje umyeni wami decided ukuthi ngakuhle ukuthi azosembese ekhaya aphelelise isithembiso sakhe. So namhlanje umemulo noMembeso wami. It means such a lot. Sithanda isikhathi esincane nomyeni wami, but he's from day one. He said ukuthi ngizokwenza inkosikazi wami and he's kept isithembiso sakhe. I recently, my dad passed away and I'm so happy ukuthi uhlangane naye. So likhulu, he was looking forward to this day. Unfortunately akekho, but ushiye azi ukuthi ngishiye ezandeni ey'fudumele zazuma.
Yey, usuku oluhle kakhulu la ekhaya. Nekhaya singabantu abayilandelayo izinto zosiko kusukela kogogo bethu. So sibonile ukuthi naye uma kufanele zonke izinto zenzeke ngosiko, asibenze usiko ngendlela. SingamaZulu phela thina, sisuka le kwaZulu eMbongolwane. So sibonile ukuthi usuku lakhe alwenziwe nje ngendlela, naye ezomjabulisa, ezojabulisa futhi nabantu bakithi nabadala nalaba balele bonke bajabule.
Jabulela nje achazeki okungijabulisa kakhulu nakho konke ukuthi mangibuka uAndile la ephuma khona bobuye ungathembi ukuthi kuze kube khona into kanje, kodwa ngenxa yokuthi wayiqoqa ke wathi hayi mina ngifuna ukushintsha impilo yamanje wayishintsha. And usijabulisa kakhulu emndenini sisonke nje ukuthi uyena uAndile owokuqala kubazukulu bama owenze le nto kanje. So lokho kusijabulisa kakhulu.
Umndeni wami was there for me from the word go. Ngisabatshela okokuqala nje because ngikhumbula ukuthi ngabatshela ku-December ukuthi ngicabanga ukulobola quickly because sizaplan ukuthi asindeseni yabo. So umndeni wami has been there from the word go and uyazi-ke isikhathi esiningi ma-couples so uthi umamezala kamfuni umakode konjani bathi nje acethi bayazwana ngize ngifile left out yabo kodwa nje abazwana babebangihlanganyele yabo awungixakeke santi uba ingane yakhona ba yabo bathi nje futhi ya family has been there, support yakhona strong, without yona nje bengeke kuze kuphumelele lokhu.
Ngikhalile ngoba besinesifiso sokuthi ngabe ubaba ubekhona kulolu suku lanamhlanje azoyibonela le nto enhle kangaka. Le ngane ifike la ekhaya ina 3 months isuka eGoli kumama wayo nobaba wayo, weza wazokhula. Ukukhulele kwesami isandla sikhuliswa ugogo ongasekho uJane Mazeka nobaba wakhe nomama uZanele. Njengoba esekhulile esemngaka yonke impilo yakhe usipende la ekhaya, usehlele eGoli nje kodwa konke uyazi ukuthi usinqanda uzile inkomo.
Eish, lolo soko ekade ngalilinda mfethu. But ngendisho ukuthi isikhathi eside khona ngoba into esiyihlele ngoJulayi, kodwa nje eyi ngendlela okwenzeke ngayo mfethu. Uyazi uma uplan into ekanje kuba ney'nto ey'ningi ezenzakalayo, but nje engikujabulelayo ukuthi hayi sibambisene sesahelezisanga. Uyazi uma kuplanwa lezi nto kuba njalo, but hayi kodwa ngoba sinomfazi wami seyithime eyodwa somuntu oyedwa mfethu, hayi konke kuhambe kahle mfethu. Saye safika kulo suku, so ngoba selifikile nemvula ayikho into ale siyithandazela. Ngijabula kakhulu nje lokutakhulu kakhulu kakhulu.
Hawu umakoti simthanda, simthanda kabi. Siyamthanda nje nawe, uyazi ukuthi siyamthanda kakhulu. Sithi nje aqhubeke nokusithanda naye ngoba siyazi ukuthi uyasithanda. Aqhubeke nokuhlonipha nje, behlonipha nje umakoti wasekhaya kumama ezala wakhe-ke manje. Aqhubeke njalo, siyajabula nokuthi uAndile uthole umuntu ofana naye ngoba hhayi okwamanje bandla ngabe siqamba amanga. Kusahamba kahle nje, konke kuhle. Eyi sithi angathi angaba nje nomndeni o-right yabo, nomndeni wabo baqala no-Andile ube right. UNkulunkulu ababusisa, abusise ngengane ey'ningi.
Sithanda sami uyazi, eyi siyazi suka so, mina nawe uyazi ungifice nginjani from la ungifice khona to now. Ngaphandle kwakho angiyilutho sithanda sami. Kuye kushiwo kuthiwa emva kwendoda kunomuntu wesifazane o-strong, wena uyiphila yami. Ngaphandle kwakho nje ilokhu ngingakusho nje ngiyakuthanda kakhulu. Ngiyakuthembisa ukuthi uzopha ikhaya elifudumele elinothando elinjabulo, and wazi ukuthi ke ustart nami sihlukane nomphelo.
ngithi Andile siyabonga futhi siwe uyiphathe kahle Andile ukutshengisile uthando uyangibona nami ngihlele emzini it's now almost 20 years ngihleli nombatha so ngithi nje all the best thanda sami muhle nephumyeni wakho umthobele wenze konke nokuzojabulisa inhliziyo yakho ungabheki ukuthi abantu bathini kodwa wena uwenze lokho okufisayo okufisela futhi nomyeni wakho nizobona nizophumelela kukho konke nibambane nje kona konke sinibonile nihamba le ndima nibambene and we are very happy and we are very pleased about everything that you are doing for each other siyabonga msholozi ncamalala I'm